Imyidogo ni myinshi mu badandaza batandukanye inyuma y'iduzwa ry'ibiciro mu masoko ya leta. Aho twaciye nko mu isoko ryo mu Ruvumera ibibanza birugaye ikana abantu n'inkehwa. Abadandaza bakabigana Imboneshakure Mashariki ko igoye kubandanya bakora bigaragara ko ayo mahera ari umurengera toboneka. Ahani mu gihe hari ibibanza bahora bari ibihumbi cumi na bine ariko ngo bizorihwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi amajana na mirongo itanu n'ibihumbi amajana atandatu.
Igituma hano mbona ibibanza bimwe bimwe byugaye mu isoko ya Ruvumera kubera ingingo yafashwe na OBR yo kuduza ibiciro ku rugero rudasanzwe ku bijyanye n'amakori ariho ku bibanza kubera yuko hariho ibibanza OBR igomba kurihisha ibihumbi amajana atandatu n'ibindi bihumbi ibindi bibanza biriho ibihumbi amajana na mirongo itanu mu gihe ikibanza kimwe muri ivyo nk'akarorero cahora kiriha ibihumbi cumi na bine ako n'akarorero kubera abadandaza boba bagize agashavu ndibaza kubera ivyo biciro bikuze cane nibaza ko aricyo coba caciye gituma bahagarika imirimo kandi ndibaza yuko aho muza guca abadandaza muza kubabaza nta yindi mvo ihari niyo yonyine.
Abadandaza muri iyo soko bavuga ko iyo ngingo ije gusongera isive narige ko bari basanzwe bafise ibibazo by'ubukene n'ivyo biciro bitaraduzwa.
Twe twaguye mu gahundwe kuko turavye amikoro turavye ku buzima tubayemo bwa minsi yose naha kazi kacu kari gahagaze ari aha nyene kadutungiye aribwo buraro n'uburamuko nukuri twaratangaye cyane ku buryo twari tuzi ko leta iserukiwe na meri yaba yaratubaye hafi nk'uko yari isanzwe ariyo twakorana mu mirimo ya minsi yose. OBR hari igice cy'amatagisi yayo twayiha ku masezerano yayo twabikora ukuri kwami kuba tubonye OBR badushwaramo batwereka amananiza y'ibintu tubona ko ariyo mvo y'ukugira ngo tweretse leta ko aka kababaro ariho tugera kugira ngo tuhagarike tubarekana mariya dufise ari umuzigo tutokwitura katokwemerera leta icyo tudashoboye kandi mu myaka n'ibikorwa n'ibiki n'ibindi mu buzima tubayemo leta nayo isanzwe twizigiye ko ariyo ihadutora twasaba ko moturenganura kugira ngo batwumvirize tuyage kwerekana ubushobozi aho tugera nicyo mubyeyi leta turiko tuyisaba.
Ibibazo turiko turahura nabyo nka twebwe abamama hariho nk'abamama usanga amikoro yabo yarari ngaha ugasanga nk'umumama niwe arondera umupapa ntarondera rero ikibazo caduhura nacyo nk'umumama ariwe arondera umupapa atarondera hanyuma tukaca tubona leta nayo yashimye kutudugiriza ibiciro nk'uku n'abamama bake boronka ayo mafaranga ibihumbi amajana ane na mirongo itanu. Izindi ngaruka mbi tugira kandi zizoguma zidukurikira nka twebwe abamama murambona nkajya muri vire nk'abamama bari kudandarizayo igipolisi kibirukako kikababuza kudandaza none natwe aho twari dusanzwe twitwa ngo turafise ibibanza turaronderera leta yadugije amakore n'amatagisi urumva ni hamwe bazosanga twebwe abamama batugujije twabaye benshi mu ibarabara cya gipolisi cya makiriko kiratwirukako kitwirukana n'ubundi kizosubira kitwirukana ko tuzoba twabaye benshi kuko hariho nk'abantu b'abamama twari dufise ibibanza ngaha hanyuma tukaca tubona uburyo OBR nayo yaje itwaka amakoni atayo tworonka ayo mafaranga cye nk'ikibanza cy'iwanje nariha amafaranga ibihumbi cumi na bine leta yaraduhaye ibibanza imaze kuduha ibibanza harageze n'igihe ihindura ati ibyo bibanza ni mu byubake kugira bimere neza nka jewe nakoze mu mutahe nari mfise ndubakisha ikibanza ku bihumbi amajana icyenda umutahe nasigaranye ntungana n'ibihumbi amajana atanu none uwo mutahe w'ibihumbi amajana atanu dufate cyangwa atatu mfise no ukuramo ibihumbi amajana ane na mirongo itanu nkari nicyo gituma rero dusabye leta nk'umubyeyi ibanze ize kwanza ngaha mu isoko itwumvirize kuko no mu isoko n'abantu imitahe ntingana harimo amafise imitahe iri munsi yayo OBR yasabye none tuzoca tujya hehe ni kwa kujya mu ibarabara nyene kuko sinzokwemera ko abana barara ubusa nzokwikorera cyangwa ivumbi nje mu ibarabara wa mupolisi duhuye nawe urumva ntazonyorohereza
urungo y'abadandaza naho biruko abasaba ko basubira ku mirimo
cyo nsaba leta ku izina ry'abadandaza ni uko yo kwegera ikigo obere kugira ngo bavugane hanyuma bace baraba ikibereye umudandaza kuko hari ingingo usanga ifashwe iremereye cyane hariho nikindi nosaba abadandaza ubwabo kugira ngo turondere inyishu y'iki kibazo yuko twoja ku mirimo hanyuma leta y'u Burundi nayo ikaramwene yegera abana bayo kandi niwe muvyeyi dufise
ubushikiranganyi mu byojejo harimo iterambere rusangi bwamesheje ko bwakwirikiranye hafi ico kibazo bukabwa savye ikigobere gusubiramo guhinyanyura ivyo biciro kugira ngo abadandaza nabo bakore umwuga wabo borohewe